mbona nawe mbona ntawe byagora
icya kumanga kwifunga simwaba nikora ora wifuza ndagomba nziko ntakubona
barabizi ko naharara dukundanye byatinda mashallah nitanse bakungurira mu ruhame nabivuga nka sarara kurukundo mvungurira mu mutima wawe ningurira
ora muri friends tujye muri love